attention, please. If dancing is not your thing, please step aside. The next DJ act will take you to another level of happiness.
Vakaenda vanodzoka vakalota achingova paota vane mizera yese yemaponyo ngakadzive muzika vakubva kunoota my way kana ziyaza vakomana vayeve kukwesa ayo kutaimira uchidaira fona kuputira vabatisa ada kubira fona kenda naya kashaya paya nozoka naya chikutengese vakomana vevukwesa vakomana vevukwesa yeah, kana ziyaza vakomana vayeve kukwesa Saka iwe chenjera Ano pinza ruoko Buongwe mako Onyato siya kupezera Vano gara vane ma sin ma ring ma watch ma wig ma cable ni ma phone Shese me ma smart Vano gara me ma panga ma beba Eken te shiri badness vano kulotera Vano kukachita Wadza shimbisa shimba Vano siya wakuchazira My way kona siya zara wako mana maeve bukwesa
Kiki kalanduwa shika shika Kukutira wapatisa Downtown yon Mapache mapangu Umatizi kurira ndetangu Eee ndetangu Imboni zaka kana uchida nezangu Ndangini chibapache mapangu Umatizi kurira ndetangu Eee ndetangu Imboni zaka kana uchida nezangu
Ata like fire Post of the roti Zatanga Kama windi fam shika shika Downtown we run. Chungo, yeah.
Mimi mapache mapangu, umatizi kurira ndetangu. Eh, ndetangu, imboni zaka kana uchida nezangu. Ndangini chibapache mapangu, umatizi kurira ndetangu. Eh, ndetangu, imboni zaka kana uchida nezangu.
Tikutala vakanotisha isa chanzaka Katishika pasharamba ni mafansi Vanu zimba kuona ndichipi wachipansi Nenge vanungu farandi chishupika bati Chiponde cha tell them Run around when we come around Kacha keda keda ndashika kwa crowd Beti chifura ndichitola kunga pao Chikofu mani pasangu umai goti wire
Chini chibabache mapangu Kumatiri kuri rande zangu Eee nde zangu Imboni zaka kana uchida nde zangu Ndangini chibabache mapangu Kumatiri kuri rande zangu
Nyango pachipisa, tokina pasha Tinenge dichi todala noshe titirishacha Baka uya kwedu tunowaita maasha Yakatu siya na maria tinokesha
Tinendi kutiwa ne mabepi kutotari kashisha Mwe wango wajitizgo kunge nyama ya kashisha Kulizgo kwa radio na eta na apisha Nekuti ndirishasha, ndirishashi Chibabache mapangu, kumatiri kurira ndetangu Eee, ndetangu, mboni zaka kana uchida nezangu Ndangini, chibabache mapangu, kumatiri kurira
Baby, Level of happiness. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Say my wenyu sei masarutsa kundibuka inda munojisiva kandini wenyu majuonera mega majuona imimi anina konzori nosvimba mare majuonera mega majuona kuti chipo changu seganda kapiwa ndimare majuonera mega majuona imimi anina konzori nosvimba mare majuonera mega majuona kuti chipo changu seganda kapiwa ndimare sei masarutsa kundibuka inda munojisiva kandini wenyu sei makasarutsa kundibuka inda munojisiva kandini wenyu sei masarutsa kundimaka inda munojisiva kandini wenyu sei masarutsa kundibuka inda munojisiva kandini wenyu amuna mate amuna mate cheza kushoto kwenyu amuna mate
Papito
andi buda mugeto do makasara matira mbese ande kwa vanu vano wana namo asina mari asini ndati manyepo geto geto ndo managa kuhira imomo life imomo kawo makwita senda katakura gomo
makasara marofa makasara bava
apana lada gara imomo
Ndiri futivo maisala nukumira siku patino tangira mkusama kuti nyangira kutai mato kumbira kuti mnozi furira kuti mnozi kurira nukara nabia mbira jisi ya kutu kambia
Lola lola pakusamba slow patishua nge kamba mango matakaji weta seki kamba asitai kula laina vajiramba Lola lola pakusamba slow patishua nge kamba matakaji weta seki kamba asitai kula laina
vajiramba Sekabi melting ini mani, kapinda ini nindiri mati. Yofa sama socha ne makati, chigelenda ramba nidori kati. Panondi siva nidori mati, alishinar miyo seke. Ini chikede kede andi jada, andi chachide chikede. 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 Undiro vane mamba maopa kere osha ndi chada ndi chachi de chikede kana kutamba kwakadaro regera kasha mari yangu anditi mutambire wakadaro kunyadzisa opane vamwe imwe zuva ndi chachamuka zvangu ndi chakurova nemambama unondiziva andi kwate ndakakurira opane vanhu ini chikede kede ndi chada ndi chachi de chikede ini chikede kede ndi chada ndi chachi de chikede.
You can't come and walk, come like you were kissed, you were mambo, no, 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 no. Dance up, queen again. Love you, you know, you're so right, ma. Get power.
Attention, please. If dancing is not your thing,
you can't come and work, let me like you were kids, you were mambo,
the next DJ will take
dance
you to your
level. Love you, you know you're so right, ma. Get power, never work. Uno ni taka neru, da do di taka. Uza ni siye daisha empty, karanda go chikaba.
Jamba jema pse and in one question kandi wakandipa la poche ando kumira mwari kandira me baby no ita depression ndiko tata kuita action senge muta ya kaura ya suspension
love yetu ino nyato raima kunge pawa na wawa unonitaka nerudo na toti takwa uzani siyenda ita empty saranda kochi kaba ukani ona nitipengereka.
Kana wani suwa just come, kana neninde kusuwa sometimes. Uyo ni mundire muma amps, unon pinza mbalansi. Nda kukara ni paparas every day. You cook, come yangu hold, not me like ziwe king, ziwe mambo, ndono tonga. Dance up queen again. Love yetu ino nyato raima, nge pawa lewa. Uno ni taka nerudo, na toji takwa. Uza ni siye daisha empty, kara na kochi kawa. Uka ni una ni chimange.
Wine for me, wine for me, you coulda be my girl. Wine for me, wine for me, wine for me, you coulda be. Mama skana ano shaka 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 shaka, ibanga ano shaka 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 shaka, ano shaka 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 shaka. Ayi wazokwana, munga tipke teka, amai mwana sunza mazawatira, sunza mazawatira, sunza mazawatira, amai mwana ndati sunza mazawatira, amai mwana sunza mazawatira, sunza mazawatira. Sunza mazawatira, amai mwana ndati sunza mazawatira, amai mwana wano sunza mazawatira, ndasara ndoita shinda karwa nemazikira, wajamba zvandatsadza kutsanangura wafadza kana matara akusurira, chimboko chinotamba zvinonwisa mvura rwendo ruya ruya rwekumusha indakanzira, atidi zvevanhu vanogandukira, ruchinga atambira mutuze ndakutaivira, amai mwana sunza mazawatira, sunza mazawatira. Sunza mazawatira, amai mwana ndati sunza mazawatira, amai mwana sunza mazawatira, sunza mazawatira, sunza mazawatira, amai mwana ndati sunza mazawatira. Well, it's not over until it's over. Ndiri kukuona baby unoita. It's not over until it's over. Eh, unoita. Be my lover, ndo kumiro forever. Baby, yes, ya unoda
inoita. Sika bima jiko mbiseja. Kuku maninja, alichoka. Eka krimble.
Irata wana, kutu waka. Awo ya mungi kamu wena. Irata wana, kutu waka. Awo ya mungi kamu wena. Irata wena, kutu waka. Irata wena, kutu waka. Awo ya mungi kamu wena. Awo ya mungi kamu wena.
Attention, please. Pull it, pull it, pull it. If dancing is not your thing, step aside.
I love you connecta. Waife rudonda connecta. Opepe huya tiende tese mumambure e rudondo pinda newe. Noyenda newe wekumoza. Manaskana iwo sambo jema. Doku parudor wakazama. Uripakati bemuyo.
disuji jatele yangu makaenda
The DJ other DJs want to be when they grow the f*** up. It's the one and only.
Champion Sororai Nuzali protanti sikabime Sororai murukare Ayo soja love, ayo monshai Sororai murukare Baka wadunga mia Isu tijatele ya kumakaenda Sororai murukare Baka wadunga mia Isu tijatele ya kumakaenda Sororai murukare Baka wadunga mia Isu tijatele ya kumakaenda Sororai murukare Baka wadunga mia Isu tijatele ya kumakaenda Sororai murukare Baka wadunga mia Isu tijatele ya kumakaenda Moyo mangu wakuru Munero dari Singapura Moyo mangu wakuru Munero dari Singapura Abo warere kumakua Aku sikuda pahu Kuranda mare Moyo mangu wakuru Munero dari Singapura Bangwe bacho nanai Baka fira iwa umakitari Sorai murukare Baka tunga mira Isu tijatele la kumakae Sorai murukare Baka tunga mira Isu tijatele la kumakae Sorai murukare Baka tunga mira Isu tijatele la kumakae Sorai murukare Baka tunga mira Isu tijatele la kumakae Sorai murukare Baka tunga mira Isu tijatele la kumakae da Kuma arino ne kutungu famba ne kunda Rufur wawu ya njati arino ne kuti wakato wanipa Rufur wawu ya baba arino ne kuti wamisa musi wako Rufur wawu ya siguru arino ne kuti unemani Sorai murukare baka tunga mira isu tijatele la kumakae Sorai murukare baka tunga mira isu tijatele la kumakae Sorai murukare baka tunga mira isu tijatele la kumakae
Kinya mukasa sitinya tinya ndauna pana pa mama ya manya mukasa tumari faiki makoko mane manaiki makoko mera tangira ivi kuya kuzaruta sanda muri 35 wow mukasa tumari faiki makoko mane manaiki makoko mera tangira ivi muje kwinyisana kuti munogona faiki kuwena tekuni mazomba karuwane para karenda jamiro moine nzara nasi nokutimbisa mtara muchizviti makangwara muchabva pana pa muchimhanya para vamwe vachazvimba unge mimba vamwe vachabva vakakwara vazvirema vare marapa ndoka dzinenge dzavaremera voonera rega kuti swanda paya ndimavara mapisa tumari mbaipi makoko mane manaipi makoko mera takira ivi kuuya kuzorwisa swanda muri 35 wow mapisa tumari mbaipi makoko mane manaipi makoko mera takira ivi muche kwinyisana kuti munogona vaipi vanhu vasingatende madifiti havagute majondo vazvimbira ndijute Mute kuti like vai vute senge vatakwa nekambo havakuhukura vakuronga tumachitwe kuti kutsira varikufunga kuti pamwana ndikurira manje ndovabata prondo vabhutsuka manje kuno kunyanyunya vanozviti vakanyanyanyanya vachitemba chimonya monya netumazuru tweginya ginya mukasa sitinya tinya ndauna pana pa mama ya manya
my god
mukasa tumari
Shika shika, nae manduwe, tomatama ito manduwe Nae manduwe, tomatama ito manduwe Makukumbu kaje kutoshitambura makumbu, matamwe ito manduwe Kukumbu kaje kutoshikwachula mapapiro, matamwe ito manduwe Shindu jamuri kungo itasoka, makufarisa kuchera nyoka Makutatamu kakomu kachoka, unokuwarira mukuchoka Hapita paka zika zika banda wana makanyura Pamasparkira mjata za kujitaka nura manduwe, manduwe, manduwe Dine urombo, nae manduwe, tomatamwe ito manduwe Nae manduwe, tomatamwe ito manduwe Makukumbu kaje kutoshitambura makumbu, matamwe ito manduwe
kumbuka zwe kutosh kwa jura mapapiru masamu iko manduwe Jese tiripahasha Pangwe pacho ndeshe basa Aiko naku wanza asha Upenyu hauna shasha Pangwe pacho ngozi nini pisa Ajune iwacha kuti wakapusa Yararisa unebasa Unebasa Nae manduwe Komatamwe iko manduwe Nae manduwe Komatamwe iko manduwe Makukumbuka je kutoshitambura makumbu matamwe iko manduwe Kukumbuka je kutoshipanchura mapapiro matamwe iko manduwe Shinu zamuri kungoita soka Makufarisa kuchera nyoka Makutatamuka komuka choka Muno kuwarira mukujoka Papinda pakatika zikabanda wena makanyura Apa masipargira mjata za kutitaka nura manduwe Manduwe, manduwe, dine ure ombe Ae manduwe, iko matamwe iko manduwe
DJ, other DJs wanna be when they grow up. It's the one and only.
My God!
Muronda Simba. Uri Muronda Simba, iwewe Muronda Simba. Uri Muronda Simba, zanda rongo nurongo nura. Uri Muronda Simba, iwewe Muronda Simba. Uri Muronda Simba, zanda rongo nurongo nura.
Adi kana chinu chakanaka anotodai kokukundi kutsaka kana kuti nditendai anotanga shanzi ndadai sewe chidaro uri mumwe wangu kundishaisa iwe mufaro kita kunge ndiwe mambo faro zvino ndibaya panongonya
uri muronda timba iwewe muronda timba uri muronda timba zvandarongo nurongo nura uri muronda timba iwewe Timba, kuri muronda timba, zvandarongo nurongo nura. Kuti ndiite chakanaka, moyo wako unorwadziwa. Pandinobata mari, moyo wako unoshupika. Audi ndifare, unongoda ndigotambura. Mumwe wangu, kuri bururu papiko. Kuri muronda timba iwewe, muronda timba. Kuri muronda timba. Zandarongo nurongo nura Uri muronda timba iwewe Muronda timba Uri muronda timba Zandarongo nurongo
nura Kana kipidura mkaputura unoto wezera kukanira
Hone wangu kachita meneze kusika
papu temba kutichita kukanira
Mapunyesha pira pake uchita ura kuchirungu Tua kutwe kutitira hapa ukushetera Sika kukatara wataka unoterera Matapaka akundirutira Unakurira usiepe kukumira Zawira wangu ndosha unopowera
Ipa papa wachinja jesia Uchazile kutipora ndekupi parino gowera
Ma ofse dono nibudira Ni mafirimu wano mbodi shutira Nika mafunga nino shaya pekunyarira
Ndosha unopowera
Kwa phone yangu toma kuibuli Zonchiti ndipe namba zephone ya biwa ndiponere
Unaonika chiza nchere tambanewe
Nura nikaputura unoto wezera kukanira
Hone wangu kachita meneze kushika pakudemba kuti kicha ndakushedzera
Mapundishi pira mate uchitaura tuchirungu Tua kutwe kutitira hapa urukushedzera
Nika kupatara wachapa unoterera
Matapaka akundirutira
Unakurira usiepe kukumira
Zahira wangu ndosha unopowera
Ipa papa wachinja jesia uchazile kutipora ndekupi parino gowera
Ma ofse dono nipudira
Now hear this.
Shatanga,
Bunda, Bunda,
shika shika. Kuye pariguda madonza singarare mundima asinga domoke musango tichivima kana pasina chako apana apana unofuna ive apana dimi mambo ndipei chigaro cha mambo dimi mambo chigaro cha mambo hatidi nyambo chigaro cha mambo mambo chigaro cha mambo untouchable unstoppable. Mango mam tandi tire ni possible, unshakable, horrible. Vanundi temba ni kutundi reliable. Usabate danger scale mu, jatanga yavanish now antemu. Gumad no garal ne hure mu, amwe vari busy kunyora mapoe. Dimi mambo, dipei chigaro cha mambo. Dimi mambo, chigaro cha mambo. Ati dinyambo, chigaro cha mambo. Mambo, chikalo cha mambo. Tire upisa manamba anodiza mabeba kutidisa. As president manamba munorinisa. Endela imberi nekeri ya msambo misa. Tinongo kutisa tichingo hapa nzbisa. Tagara taka pisa asimbula imu gisa. Loda kutidisa tichango wawachisa. Ndisku kushisa ndiri kusimbisa. Ndiri kusimbisa. Ndini mambo, hey chikalo cha mambo.
Katore mari se kampani ye chitel. Ipaponda ishanda na DJ Winne. Aingondi daga nanda buda Winne. Dikazo mutama ay daundi tarasini.
Dikata fende jeku
seizko bambi. Vai daundi donzi la pasi kutindi donde. Fangwe bato vachindi ti andi gonde. Manji kuti vandi misi andi pume. Kuti panda katanga janga janga. Vai daundi donzi la pasi kutindi donde. Fangwe bato vachindi ti andi gonde. Manji kuti vandi misi andi pume. Kuti panda katanga. Tanga 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 oma, apo mana akana chama kaona, na mpuya tanga ona, shaka oma, shaka chikusha mawe tsi, atina kaya tola ekuzenda tek shaka oma, tika mo intro jisa kuna bola, tika kashewa kote sisteri mahiro, atipe rwe vye kuzeshika kuzeru shaka oma, achizo rambe shaka oma, tanga 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 oma, apo mana akana chama kaona, na mpuya tanga ona, shaka oma, shaka chikusha mawe tsi, atina kaya tola ekuzenda tek shaka oma, tika mo intro jisa kuna bola, tika kashewa kote sisteri mahiro, atipe rwe vye kuzeshika kuzeru shaka oma, achizo rambe shaka oma, tanga 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 oma, apo mana akana chama kaona, na mpuya tanga ona, shaka oma, shaka chikusha mawe tsi, atina kaya tola ekuzenda tek shaka oma, tika mo intro jisa kuna bola, tika
kuti vande mese ande bome nekuti panda katanga zvanga zvakaona ndakotanga nekuona face yangu iri musando mayo zvichinziswa ndiye chipatest female cheese boy akabandi sendera email
DJ other DJs wanna be when they grow the fuck up it's the one and only
Siyana gadaro, jodbo, oso mjeroti Ehe kutakwa andisi taka, kusafunge andisi kule makwangu Kupatwa andisi bambi, kusafunge andisi simbalangu Oso mjeroti, kile kitulangu Sawela kutakwa andisi taka, kusafunge andisi kule makwangu Kupatwa andisi bambi, kule Kaiman si anda gadaro, jod boy, jod bo. Kaiman si anda gadaro, jod boy, jod bo. Kaiman si anda gadaro, jod boy, jod bo. Si anda gadaro, jod boy, jod bo. Oso mjeroti, ehe kutakwa andisi taka, kusafunge andisi kule makwangu, kupatwa andisi bambi, kusafunge andisi simbalangu. Ngai matari sapanda kwa mko shaka nasipoe pamsha nasima kutaka ndipa fefa chakulo si anda gadaro don't go don't go kaiman si anda gadaro don't go don't go kaiman si anda gadaro don't go don't go si anda gadaro don't go don't go amunione ikoko anitumaiti ndido anitsike ikoko Aniti mbogo, aniti mindisaiza There's no need to undidaiza Muchisekela kundipaiza Sia ndagadaro, sia ndagadaro Jotbo, jotbo
Sika kuna kukundisesha Weko na nija, katoka
Yes, mima, tushkoa
Weko na mtu, ameno kutichi Huma antino bata, ameno kutichi Pamweba no saiza, varo kwa nilusi
That is it, that is it, don't ask me what it Achiri makuse nasa, tepshika maskati Tarisa sikatu, sandi funza kuti what it
The DJ, other DJs wanna be When they grow the f*** up It's the one and only
Ameno kutichi, kumanti no bata Ameno kutichi, pamweba no sensa Varo wanensi
That is it, that is it, don't ask me what it Achiri makuse nasa, tepshika maskati Tarisa sikatu, sandi funza kuti what it
Five star Lepenji wa itengeswa
Koizu wa rombo ta itengane
Lepenji wa itengeswa
Koizu wa rombo ta itengane
Jamuna tisha nilava nemari
Koizu tisina, tijaika sen
Jamuna tisha nilava nemari
Koizu tisina, tijaika sen
Kusha ya mare kwa ndi biza biz Varume nasi vangwe vondisema Daendi ne mari varume ndiripo Disina kana wani anonisema Imimi wane mari muna jita mapenzi Tarisa inasi moti itamadinga Tovisa emu tatova mazenga Asi inti noziva ichapana Hakuna munu asinanguwa yake Munu wese anenguwa yake Chinu chese mungwe wangu chakakosho Hakuna chinu chisina basa Lepenju wa itengeswa
Koizu wa rombo ta itengane
Lepenju wa itengeswa
Koizu wa rombo ta itengane
Jamuna tisha nilava nemari
Koizu tisina tijaika sen
Jamuna tisha nilava nemari
Koizu tisina tijaika sen
Kapuma pangwemba nende shaina Dataka kumira haiki Jingazi unodini kutenga paiki Shimweshe vane jajitsi raiti
Kutambura kuda ere Kuda ere iwe
Besides, boxer.
Dance a queen again.
Daddy Goddess.
See my reality. I can't move and leave a support. In this world, we are a force. Ndigwa ya narisi na mfuzi. Ndiri shirikazi. Koro ndaka yenda. Ndika tutita upisa voice rank pasiti. Avano shoro poza batarama. Chit my drugs don't want it in the refambi. Besides me seke kutima na matkendo. Tutanga na shalisa iskwi. Ndapunda. Mosha regu ikamuimbi. Nakote ndiri mukati. Wanda ninte mutati. Kunda kati.
Muhimbi ndoro katanzi ndini mafanzi ndiri mkazi nganzi tejere
Antena imandi na mari ne mango madingo ne mawati ne maset figures
No need the kumiroya
Muchimbi kangatera ruvengo kutipuwa Music ya kaza uya asi ya chiziri sasa ndaida kuwa Life yangu ya mwere kuchiva na misoti pa matamasu ya mumbo jisiva Na kutendiri mkazi wanda niti mtazi
Kunda tazi
nempila pande vako Telo sambe lako mstoni sande O malabi ya Telo shalana Telo pinu bongi na wapu malaza Telo sonde lebu mstona sande Koni sande nempila wapu malaza I can live my life without you.
Zvikuti uyu ndewangu Daiti ndawana wangu Kundaizive ikuti imandu yangu Wandaiti sawira wangu Aikona akandibaya moyo wangu Kurara nemukadzi wangu
magumba mangu pambeta hangu Dinongo sekela wali singade Sino irema Kusekela wali singade Mukainu zimungu Inini andikona Kunyangwe ukadi Aungambo ikona Akada kukusona Oto tenda wapona Vula maziso iwe Nyanso ongorola Love everyone but trust no one Kana uli pama wani Uno sara uli wani Kunyanya ama shamari zitori nani Banu rwadziwa Bamwe wano mira neni Daito tinda wana shamari Nyambandi no tamba na satani Satani Bad company Kishuwa
ashiwa Jumwe shwinu shwinu dama kachenjera Mechiita mechitimu no konaka Mechitora wakativeva nuka Chenjerai kutimu chato kuzika Mechitemba imika kutizaka Chenjerai kumbori chachkouka Siga biye ndi ninda shitaura Muno famba imi mechitikanzira Kuto famba bagato hanzi tinotora Kuto enda kusati hanzi tinotora Anti ite bagato Nushina damaka chenjera Mechiita mechitimu no konaka Mechitora wakativeva nuka Chenjerai kutimu chato kuzika Mechitemba imika kutizaka Chenjerai kumbori chachkouka Siga biye ndi ninda shitaura Muno famba imi mechitikanzira Kuto famba bagato hanzi tinotora Kuto enda kusati hanzi tinotora Anti ite bagato isu takapena
Now hear this
Bagato atoba makulenge Mechipamba anti kulenge Pakukesa anti kulenge Pamukazi anti kulenge Pawatapu anti kulenge Amunyare motoita makulenge Samatenga kudai matopindira Java kuitika makulenge Konai java kulenge Kupamba ya java kulengende Tangakara ya java kulengende Kugeto kwangu ini kwandino kara
Jeshua shiriko
Kugeto kwangu ini kwandino kara
Jeshua shiriko
Kano tora wakazileva nukani
Jeshua variko
Kano tena vechitemba kutiza
Jeshua variko
Kano shita mbinga mule vya mugami
Now hear this.
Now hear this.
Dance up in when Mr. Pino.
Man up bow down, ladies, no me no regular.
Me a di dance so killer, physical me dinner. I man a winner, straight from Pina.
Me hot me saw me body.
Queen a di dance all arena.
Now all of them know me body.
And all of them, me pan top of them. Ah,
like a picky rag of in a dancer.
I just want to watch you make my punch up.
My fancy bag and if a title.
Bam soro imi wopas, bamero tongo mati muro imi not nice. Nova iti rauti nyagunge muro I babo. Ya bina na neri mwe level.
My God,
bina di dance arena.
Okay.
All of them know me bad, and all of them me banjo pa them ah.
Like a
biki ragu bina dance al. I just want to watch you make my banjo.
My fans I baga di batayda.
Akati amasa kama go mamzare.
Like a biki ragu bina dance al.
I just want to watch you make my banjo.
My fans I baga di batayda.
Pina.
Man up, bow down, ladies, no me no regular.
Me a di dance so killer, physical me dinner. I man a winner, straight from Pina.
Me hot, me saw me body.
Queen a di dance all arena.
Now all of them know me body.
And all of them, me pan top of them. Ah.
Now,
like
now,
now, now,
dance.
Now, hear this.
Ini ndo batang
Coca-Cola, back a ship, some girl lost in me. The body of a lot, set me name in a guinea.
See me, see how me wine and bubble.
Chaco jiggle,
me no trip like bubble gum.
Me got it some way of flubble, man.
Chaco jiggle,
me no trip like bubble gum.
See me, see how me wine and bubble.
Chaco jiggle, me no trip like bubble gum.
Me got it some way of flubble, man.
Chaco jiggle,
me a stretch like a
apple.
Tonight me want somebody. I got my money, so I really wanna party. Like me land the jacket, boy, me no want a long talk. And pump pump so tight, me and every man tag.
Look how me feature, style the shot, watch everywhere me feature. Me a pick new, every man want a piece. Call me tighter than when I'm a laser.
You take me in, baby, to bullet. I'm looking for the right type of man who knows how to handle it.
No 2 minute man in my bedroom, 'cause I'm a bedroom bully.
See me, see how me
whining bubble. Chaco jiggle, me no chip like bubble gum.
Me got it some way of trouble.
Chaco jiggle,
me no chip like bubble gum.
See how me whining bubble.
Chaco jiggle, me no chip like bubble gum.
Me got it some way of trouble, man.
Chaco jiggle, me a stretch like a robot. Tonight we want somebody.
The DJ, all the DJs wanna be. When they grow, the fuck up. It's a lot of
hell.
mashamarari nechida kuziva zita rangu nekuimba kwandinoita ini nonzi zvamusika
DJ kana the DJs wanna be yes. When they grow the fuck up it's the one hell
yakupinda mani vanoziva mani DJ pula namba kuchipongombira ngadzire ngoma vashamarari ndakudimba kuti nini ndifadze mose uranani uchandiziva chinono vipi
Zvangu ndonyoresa zita kana nemafanzi kopeti senda hapasi sina kuti yava zero tarisa mugeto yava hero nema DJ iripika ingoma kana ndatoimba pula ingoma kuchipungumbira ridza ingoma urana
DJ another DJ wanna be when they grow the fuck up it's the one and only
urunza nhari kubvunza mugeto chero nema DJ chero nemashamarari uchida kuziva zita rangu nekuimba kwandinoita ini nonzi zvamusika bi musashamisika kana ndichinge ndakurira
yakupinda mani vanoziva mani DJ pula namba kuchipongombira ngadzire ngoma vashamarari ndakudimba kuti nini ndifadze mose uranani
ziva
chinono vipi zvikadzikandiyani uchandiziva chinono vipi zvikabatandere
zvangu ndonyoresa zita kana nemafanzi kopeti senda hapasi sina kuti yava zero tarisa mugeto yava hero nema DJ iripika ingoma kana ndatoimba pula ingoma kuchipungumbira ridza ingoma uranani iwe
DJ
mafanzi muchatondiziva chapinda pageto ndini ndakupisa ndakutomhanya kupfuura machipisa anonditeera ini ndinotiza levho racho ndiri pamutizo kana DJ ivovo zviziva vashamarari ivovo zviziva
uraniwe
kana moyo wachida
Kipendaro, kupenda siraisi ah, utaichosha akili Kida, kupenda sana kutamani Nolowe, ni utaikini Ukadri presa, presa, no kutane jambaba Nyarara moyo, zafose jandisina Shungu tangu, nikupate, jindu sise yonda pota Natamani, nikupuleishe, nikuwe unachotaka Utikini kupati, sina Madinga ndokuponchuleta ndine ndine ma
best female. Chindi dandi phone rei kana gondi sendera email. Nondwana ndapindira local. She best, she baddest. Ndoto zvisa pa loud. Kuti ndogona vakazvionera vega pavakanditumira bounty. Akasvika ndakamira pakati pema giant. Gorerina ndisku tolereta. Madinga ndoku controlleta. Ndine ndine ma operator. Ndine driver ndakasika accelerator. Andisku tolereta. Madinga ndoku controlleta. Ndine ndine ma operator. Ndine driver ndakasika accelerator. Ndine mu grind ndomeka shuwa kuti smart dzangu rinenge riri on point. Kuitira vaye vanoda kuuya kuzondimaka ne ballpoint. Vazoti ndirikubvira ndichori ku bowling point. Ndichipisa madinga ndoda kupenda image senge vawiniswa pende mara kunash dance. Ndakabva kwamutoko kugoth point kuuya harare ndichitsvaka mic stage ne sound. Ndakasarudzwa mukati me crowd. Crown ndakutora ne foul. Ndine pride and I'm proud. Ndozviri pa ground ngoma ndakatsvaka mic. Gore rimwe ndinokuona
ayo fashion java karatidze tapinda musama mukoma ayo fashion java karatidze tapinda musama mukoma ndakakura ndichisafa tisuvai vairarira mabava mukoma ndakakura ndichisafa tisuvai vairarira mabava
isu tapinda musama mazviona kutatifunga zvakadzama apa futi isu takazodza zvikwama ende mazviona tiri mainifama chakwa redu tinenge takapaka mafanzi angu ndopaka solaga kwezvigona pageto sikanda spaka is vibes ndazunza mtaka
ayo fashion java varatidze tapinda musama mukoma ayo fashion java varatidze tapinda musama mukoma ndakakura ndichisafa tisuvai vairarira mabava mukoma ndakakura ndichisafa tisuvai vairarira mabava
murgona uleso
Seja unoda, baby. Ndoni taurira. Ini ndicha kufanza ewewe mudiwa. Chawa ishuva. Ndichavea. Haunusuwa. Chaita usekere mudiwa. Ndinokuda.
Chungurudza chigaro takwina pananonese mudza box kwa kuti vasandi viringi
Tambirai ambassador, Now here.
Tambirani ambasata bawya. Tambirani ambasata bawya. Tambirani ambasata bawya. Bawya. Dada wya ne sipe. Ira katara ne mare ne.
Bawya ne mare. Ese mare ne kuti diva ole. Bade ni mangu dishe. Ese mare ne kuti diva sile. Kuti bangwe ikandara kapawa asikuti bakoma moyo kuti bangwe ikandara kapawa asikuti bakoma moyo kuti bangwe chiso chakanaka asiva nepunga yetu hondo kuti bangwe chiso chakanaka asiva nepunga yetu hondo vavengi vangu mari taisema vende kuti ndivaone vavengi vangu ishe taisema vende kuti ndivasire nevanosekerera taisema vende kuti ndivaone
Oh,
Nipitiri tese tani mudiwa wangui Kinganda kakuvimbisa kutindino uya Nichambo enda choni mudiwa wangui Iwe enda kusara auna kuterera Shanda kataura mudiwa wangui Kusara wato mitiswa chako ndi choni Njiri pachuni
My God!
Mudiwa wangu kani nato terera Kambo kakakani kanda kunyorera
Timbo para
kara dana, ticha kari sana, iwo mokana, inende no kuka, mbi waiwe, wana inga ya hii, leye rudo, aticha aji kutamba, sema kudo, iwe nene, tichi, wirirana, kanya ya kerudo, chiudo, nyaya ye rudo, nyaya ye rudo, sikabi, nyaya ye rudo.
Ngoti ngururu.